Reka tubahe ikaze mwese mudahengeshanya kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kuri Ndundi TV mwabonye ko tukumera umuririmbyi wacu udukundire kwanza tubanze tumwakire inamahoro
inamahoro turashima Imana
yani eh duherukana ngaha uje mu kiganiro utubwira cyane cyane ibikorwa uje gukorera mu gihugu cy'u Burundi bwabo hari inkuru twumvise yuko byarashitse muragira isanganya muri kumwe na promoter nyene tubiheze ikiganiro inkuru mbarirano rero nguritwa niyo wibone turakubonye wewe nyene byashikiye mbega bijya bintu byagenze gute
nkuko mubivuze ni inkuru y'ukuri isanganya ryarahabaye twagiye na Landry Hansa nzimvuka mu ntarangozi muri komine ya Ruhororo kuramukanya bisanzwe no gusangira n'imfuvyi n'abana bo mu barabara mu ya komine uko uraza wataye uruzogi ni byiza ko hagira ico wakoze mu gihe hari ico hari bikwe ufise mugasangira n'abafise amikoro make navyo biri mu bintu bimwe imana nayikunda kandi ihezagirira hama turagenda baranyakira neza byarabonetse by'ukuri ko bari bankumbuye ama taxi vero ama motare ama modoka buzuye barabara ibarabara rya Gitega ngo ziruzura kubera igishika cyo kwakira yani Nandri promoter hama turaheza ibikorwa twari turimo cyo gusangira n'imfufu cyuko twabivuze hama turafata umuhanda wo gusubira inyuma tumanuka mu gisagara cya Bujumbura tumaze kugera ibugana ibugarama mu kinama cya Mubimbi ntaho twaca duhura n'impanuka imodoka iratembagara izingamo inshuro zitatu iragwira garuka irasubira jewe twari kumwe na land promoter na Yves Bali na cameraman umusekirite n'umushoferi ariko washobe kuba baracane na land promoter na jewe ariko ndashima imana kubona no banyihema ko sinanzi ko nzosubira kubaho ku isi bivanye n'ukuntu nashika ngo hospital militaire ntazi ko najanwe mu bitaro ariko ndashima imana kubona twese atawa tuvuyemo twese tukiri bazima
aho nyine ni habantu babandanya bavuga ku mbuga ngurukana bumenyi kubera iki byagenze gute cyane cyane azi kubabara Landry promoter cyane ni accident ari meze gute kugira we afatwe gozi
embo ikibazo cyagiye kiragaruka ahantu henshi kubera iki Landry promoter we yababaye cyane kuruta mwese mbo novuga ko isanganya rimaze kuba nta umenya kuri aho riherera ndovuga ko Imana yaturinze nta buhinga siko twarabagorotsi bacane ahubwo Imana yaraturinze natwe ndazi ko benshi bagiye baravuga amajambo menshi karoge ni Blaze yagize kugira ngo yani yamenyekane we Man Entertainment gende hejuru ariko vraiment ndazi ko isanganya twararigize cenda nababara n'umwe nkumva namusuzi yo koroka iyo muye n'umuntu akambwira ngo ni Blaze mwakoze ntimwagize isanganya cyo kintu kirantunuza ku mutima kugira mbe uwo muntu yo kwimena umunwa agaca yivuna kuboko imodoka aragaca yimena kugira ngo amenyekane nuwahe
aho nyine kubganyu mwibaza yuko yo bari sanganya gusa risanzwe canke hari byo mwibaza ko hoba hari kuboko k'umuntu
mbo je ukuntu meze nizera imana cyane kandi ndayisenga cyane aho no bishira kongo kanaka ngo niwe yabikoze naka ngo wumva ngo yaraturoze yagize no ya amasanganya ya maho ugende muri America ugende amasanganya ya maho no ngamugisika cha Bujumbura ngo twari kwigira isanganya ariko abantu sibetsa hoba yarabikoze nawe imana izomuhana
mu minsi mikeyi turabona ku rubuga rwawe wanditse amajambo ati mbega nagize akisida ndongera kandi ndibwa mbega ndi mu ruhombo washatse kutubwira iki
mbo uruhombo rwo rwarahabaye deja urazi imodoka ari ukuntu nzimvye imodoka ari umaze kugisanga nkaharirya kumva ko baguha igiciro cyo kuyikoresha miliyoni zine wagenda ku mu bitaro naho fagitire wasanga mu miliyoni zibiri n'ibindi niwe ndadondagura urumva bari ibintu birebire uruhombo rwarahabaye sinakureka kwandika ajya amajambo ama telefone yarasitakaye amafaranga yaratakaye ubu yani nasubiye kuyibaka bushasha ariko Imana ndayishimira kuba nangeze ngaha
ni kumukwandika indirimbo ya uruhombo ni inspiration yaje ibyo byose byabaye canke yari isanzwe ihari
benshi bagiye baribaza ati hano abajournaliste benshi bagumyambaza ino ni indirimbo twibaza ko iba yerekeye ryasanganya mwagize ariko vraiment indirimbo ntiyerekeye ryasanganya ko indirimbo deja twagiye kugisanganya narayikoze na shooting nahejeje indirimbo bumve ko ntayanditse kubera ryasanganya yarisanzwe yaranditswe yarakozwe byose yari yarangiye indirimbo
eh kuba byashoboye guhurirana wowe ubihi yahisura
benshi hariyo isura bayihaye yindi mugabo je kuri jewe eh ga harona barimbye berekwa sinashoboye gusanga nkuri imana ari yanyereza ati imbere si heza cyada byisanga mu buryo imana ari yamburiye ihamwe nyene ntabimenye isasanga nayiririye none yacingaruka ko cyaca buruhomo muri kuri ya ni kuri my entertainment yeah
yes mu majambo make indirimbo ya uruhombo message irimo ubushaka washatse gutanga ni yawe
mbo uruhombo kenshi sinayifatiye ku kwagiza twagiza cyangwa isanganya uruhombo ni indirimbo y'urukundo yaba mu rukundo harabaho guhomba deja arashaka kundi umuntu ugasangara ku mutima nasangira byose ntawe n'umuhungu hari utunusanga bamuhaye cyangwa umukobwa ugasanga wowe wakunze umutima ni muri kumwe kandi umva mu cyo gimumaze kuba mutari kumwe gusiga wenyene ashaka bipresha cyangwa stress maze ugira stress ruruhombo cyaruhaba bivanye ni uko wamukunda nawe ugasanga gusize wenyene biraba hose ku rukundo rufise abana akuze hariho hose
yes nuko mwarabonye ikigano cyaciye kuri Ndundi TV tubona amasezerano ahari na Wema Entertainment amasezerano afashe gute afatiye kuki
mbo amasezerano ya Wema Entertainment huko twagiye tubimenyesha muri press conference yabereye muri Mutima Ba nuko ari amasezerano yo gukorana na jewe jewe ni je natangwa gusinya muri Wema Entertainment kuko nabaye muri mvimfura muri Wema Entertainment cy'amasezerano yanje nakoreye muri Zambia ariko twararavye landi promoter nta masezerano ari bwaronke kandi dusanga nawe n'umuntu yitanga cyane tuvuga ati uyu muntu tumahaye contract byo mufasha kandi byo mushikana ko ufise aka contract avuga ati ndiko ndafasha nkora mu bintu ndimwe by'ukuri kandi yabaye kontra harabana kantu keza ku kwezi wa Muronzo rero cyo tuma twahaye kontra Landry ariko na Yves Bali twamusize inyuma kuko nawe narakora muri Wema Entertainment mumve ko irimo Yan A irimo Landry promoter irimo na Yves Bali hariho nabandi tujye gusinyisha
yes iyo uvuze kuri imfura mwiteze gutora bangahe
Wema Entertainment ni umuvyeyi ubwamirambere manze mu musobanukigwe avuka mu ntara ya Rumonge asanzwe aba muri Australia hakore ibikorwa byiwe rero wewe mu ihangiro giwe si gufasha abaririmbyi gusa arifuza ko hoba no gufasha impfuvyi bajya abana batishoboye canke aba bantu bageze za bukuru avuga ati nahereye mu baririmbyi ariko nzoshika no kuyindi kote aravuga ati nta kibazo mwebwe ya eh ni muri vyambere sinyishije kontra nabahagarariye ibikorwa bya Wema Entertainment ariwe Landry na Baringa ubu naho reka mwindwi cyangwa mwindwi zibiri turondera abarimbyi afite impano by'ukuri babuze uburyo atabarashika wanashaka ntitwihati kuri bajya bamenyekanye ahubwo bajya nabo bataramenyekana kugira ngo tugire icyo tubafashije naho tubashikanye ndibaza ko hazo harimwo tugiye kwinjiza batatu agiye kwinjiza batatu kandi how press conference igiye kuba vuba
tuzimenyesha
oya management nabyantumye nabinyemerera
yes kuba muri Wema Entertainment uri mfura yayo wowe icyo ushingira ntahe ni cyahe abazoza mu nyuma bashobora kuza bashima
icamere namwe nushimira ushingira ntahe muri Wema Entertainment kuri jewe n'abavyeyi ntacho ndababurana sinjyama inzara ndaryama neza nkatembera neza cyo iyo camere nshima umva nta kintu gikomeye kuruta icyo icyo nushimira usigaye navyo Wema Entertainment ni umubyeyi mfashe neza yarampaye ko niyunguruza neza yarampaye ko njyama n'ubuzima bwose kuba ndi ngaha i Burundi kuri Wema Entertainment indege bararishe n'izindi barasharia rero nibaza ko n'abandi baririmbye bazohindurwa ubuzima nk'uko nayo nabuhinduriwe
yes ni yani a ku ndirimbo yawe uruhombo niyo wadushiriye ahabona ubu akaba ariyo iriko iravugwa cyane muri iki kiganiro nyene muri description uraza kubona link igutwara direct kuri YouTube ya yani a ucuyikurikirana hama ushire ko commentaire yawe icyo ushaka cyose ukivuge hajya ariko kandi indirimbo yawe uruhombo ngi turayibona bimeze gute program imeze gute muri Wema Entertainment turatekuye uruhombo kubga yani turi ndiribiki
mbo indirimbo uruhombo chama nambere ni ndirimbo abantu atari bake barayakiriye neza ngenda aba amasamirizi nagenda camwo canke kuma TV online menshi menshi ndimba nabonye bayakiriye neza rero ico nosaba aba fans namwe bwa aba promoter aba journalist dufashishike kure cyo nico nosaba mbo ariko uruhombo ni ndirimbo imeze neza kubwi wanje kandi ni ndirimbo yanzimbye yatwaye ama miliyoni menshi ariko sinicuza kandi ndi no mu media tu astandukanye kandi azbizogenda neza
twitege programme za gute kwa yani A
programme ni nyishije ndafise ama collab y'abandi baririmbye bakomeye ngaha wanashaka aba legend niwe ndashira habona ndafise ndirimbo nakoze ubwi wanje je nyero giti change ariko zibirenga muri stoke ziringa ndafise muri bwa bwa mbere natangaje ngo magusohora ndirimbo itwa iyuba warubizi remix nanasubiyemo ariko byarashise management irahindura ibintu sanga natanguriye ku ruhombo ariko ndibaza ko bizofata inzira bikagenda neza imbere ko usubira Zambia ndashaka kugenda drop inzira ndirimbo management yo kivuga
ego iyo nyene iyo ba warubizi ni ndirimbo watubwiye kutegerezwa gusubiramwo urayifitiye uruhusha
iyo warubizi irafite ndafise uruhusha ego kandi ndirimbo yarahize video irahari ogira hari benshi bagiye baragenda kuri YouTube bakaraba ijya Kamison akavuga ati none ko yindirimbo idasohoka tubona Kamison mengira kiragenda genda avuga ati oya ntacu yigumye Kamison mu gindirimbo zozayivuba
iyo uvuze yuko iyo ihari n'uruhombo yasohotse tuvuge ko stock yawe yuzuye haba habuze gusa kumenya umwanya wo gusohorera
muri management hari ukuntu nabo batwara ibintu kandi sinshaka kubihindura je nk'umuririmbyi ndarindira bakampangira gahunda hama jenga kora yego kora ziko umuvyeyi gwe umushimisha no kukora management yanje nakoze irameba ndegeza kwa nishaka kugira ngo nayiryohegwe
yese cyari gihe kirekire utaboneka mu Burundi uje uduhi bikogwa ni giki washimye mu Burundi ni giki unegura uwogenda ubwiye abarundi cyanye cyo wakunze
mu Burundi ikintu ca mbere nashimye nashimye aba journaliste mwanyakiriye mwese ama ibiganiro neza ko mwashikira mu ndirimbo uruhombo narabonye nabagenzi ntaheruka abafite ibanje ntaheruka ndashima Burundi kuna busanze ndavyishimira
icyo uzogenda uyaze ngo ni ibintu byinshi waboneye bitari byiza mugabo kubgawe icyo uzoyaga ni giki
Jewe prima ico nzoyaga nzoyaga ivyiza nta bibi nzoyaga kuko ineza nayo ni kintu cubaka ariko tugerageze twebwe abaririmbyi habura ukundo hagati yacu nimba rujya muri nimvikana kandi wenda dondagura gerageza ufashe mugenzi wawe kumufasha ntwa musukuma amafaranga yonyene nawe turari nkiyo ukamushirira hajya birafisa aho bimushikana kuko umuntu n'uyundi ya kandi muziki umuntu aza guhindura isura y'umuziki mu gihugu sujya bazi ujya bamenyereye umwapukaminga arashobora kuza uyu mwanya agahindura entertainment y'u Burundi akayishikana windi rep kandi baba nitwa twita ba legend byaranze
yes akajembo kamwe kuri Landry promoter
Landry promoter umwaka kanya ndamufata nk'umuvyeyi wanje kandi murabona kutunganya uburebure uganda mwishimo umuvyeyi wanje kuko ni wahagarariye ibikorwa bya Women Entertainment wambwiye ati ya DJ nimukorana ikiganiro sinshobora guhindura wambwiye ati burya rero numuzi nshaka ko twicara ngaha yasimpindura rero ndamwita umuvyeyi kuko umuvyeyi mukora ari muri Australia we maronera ariko mwaka kanya Landry niwajejwe ibikorwa byanje ko fungura niwabimenya rero umva umuntu wanje kandi anamubasana
Ego cyane nizere ko amaze kumva byinshi kuri yani A ntagenda taturirimbiye uruhombo gatoyi MC tumufatiyeho uruhombo akantu gatoyi hama muce mukuzira kuri YouTube muyikurikirane yose
Mbo mumbabariye gatoyi no musi vraiment ijwi nimeze neza Ejo sinzaho naciye akajwi gace karasarara ariko abafani ntibashavure nzobikora ariko je ndabasaba kunshigikira bagende kuri YouTube bandike uruhombo by Yani A music nke urano umuntu yagiye kwa kinga YouTube yanje hari umuntu nkisora indirimbo uruhombo haize iminota 10 gusa acana warashira kuri YouTube kujya nyene umuntu byarambabaje cyane.
Yes, ni ibintu by'amabishikira abaririmbyi muri rusangi, ugende umutegereye akajambo, umuntu ashaka kwibaza n'indirimbo y'umuntu, ubwo nyine cyishira no kuri Facebook ari hakishira ko akajambo ugende utekere muri rusangi. Bamenye ngene bashaka kubaha igikorwa cy'umuntu.
Je kuri je byarambabaje cyane kuko indirimbo ruhombo yantwaye ubujyo bwishye cyane. Ariko nsanga yakinze vuba. Uwa views turi parallele. Nikuvuga je abantu banje bashobaza uragirika bagenda hari abagenda no hige. Ariko abahinga ba YouTube ariko barabigerageza. Tukakontwagira report hagarare. Abantu bonyene ku bwaho barido kavuga ati kubera iki uri kuzuragiza abantu ya kumbe si je.
Yes, neza na neza iryo wewe ukoresha no munsi uri kora gukurikirana abone yuko yaravye ibyo wewe washize ko izina ryanditse gute.
Ni Yan AA Music. Aho o indirimbo zanshu zibona.
Kuri Yan AA Music zo butajuragiritse uzoba uri kuravugana n'uyu Yan AA no munsi nyene twakuzaniye ngaha. Icyo asaba rero no kubanda mu kubura mushigikira kuraba iyo ndirimbo yiwe akajambo kamusha kudutekerera ama dusedere.
Akajambo no tekerera abantu bose. Cyane ubwa mbere n'ambere no shimira Adijo na Indundi TV kwa kakanya mwampaye. Imani baheza gere kandi mubandanye mutuba hafi ariko menyesha abantu bose bakunze indirimbo ruhombo ko bo hariho challenge iganwa shabagira ga challenge gato yikura yiririmba uyitamba uyi feeling hama kacukarungika kuri page ya yani eh chanke kuri nimero ya Landry promoter benshi barayizi mutana niko hazobaho ubushimwe gushika kuwa gatano kuwa mbere wa kabiri gushika kuri wa gatano kandi agashimwe keza cyane Women Entertainment hazobamo no gufasha niho gufashirizamwe gituma yabishizeho.
Yes, turangirije kwidiriba bahaye mugende mubikore gutyo reka tubashimire mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV.